Well, Stacey Morrison, ki roto I te whare, ko ia tērā I hautui a mai time I ngā rā o mua, engari ko flavour tōna kāinga hō. I tipu ake a Stacey I roto I te ao pāpāho, I reira tipu hoki ai tōna reo. I haere mātou ki tōna taupuni, ā, ko ia tēnā e huna ana I te hotako o te rānei. Pēnei me te kōrero ki runga reo irirangi?
Nā, we tēnā ka kōrero I te reo irirangi. Tāhi, rua, tōru. Flavie at home for hip hop and R&B, and I am joined today in Te Wiki o Te Reo Māori by Ollie from IMTV. Tēnā koe, Oha.
Tēnā koe, Stace. Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana.
Oh, he's just saying hello to you, everyone who is listening. Now, give us some other flash lines that we can use in Māori as we celebrate this week the community that we can use our language in.
That's right, reo in the community, that's what we're all about this week. So, all the listeners out there, if you see someone who you think is pretty choice, you say, kei runga no atu koe. And then if you want to take it to the next level, you bust out a little, ko tāua tēnā. That means, is that us?
Is that us?
Ko tāua tēnā.
Ko tāua tēnā.
No reira, I ako koe I te reo Māori I hea?
I tīmata taku aku I te reo, taku whai I te reo. I te wā te kauma iwa pea o kutau. I mate au ki te haere ki ngā kurapō, ngā wānanga reo, hoki atu ki te waipaunamu a koei. Katahika tūtaki au ki taku hoa he reo Māori tōna. Hoina te wā pea I tino pakari ai tōku reo. E hara I te mea he matatau engari kua pai ake I enei tau.
Humari. Nā reira, I te ako tonu koe I te wā I tīmata, tō mahi I te ao pāpāho I te rau Māori.
Ai, o, me ki pēnei kei te ako tonu au I tēnei wā tonu nei.
Me au hoke.
Engari, ai, whakamākato au I te tīmatanga I te mea kāre oku reo Māori, ai, I te ako au I mua I te aroaro o te marea, o te motu.
Ia, etahi huarahi ki te whakakaha I te reo I tō hapuri.
Ko te manui ki au, ko te kōrero I te reo Māori I te kāinga ki a Māua Tamariki.
He aha e tai rerekētanga o te reo o te waipaunami?
Mo tō whaia ka kīke mātou ko hākui, mo tō pāpa ko tō hākoro.
Hākoro, kupu hau whānau mā, kupu hau.
Ai, ome ki pēnei a hau, ko te kupu hākinakina, he tika ngā no kia kaitahu. Ka kore au e whāki atu engari. Herereke.
Kia hao, eh? Kia hao tērā kupu I te rohe o kaitahu.
Taihoa ka whāki atu. Kia mutu te mahi a te tāpaka ahua nei ka whāki atu.
Work out, ne?